twisunze ikivugo cyatowe uno mwaka kivuga ngo abana bose bige ngo isahirageze muri Afrika ko abana bose bajya mu ishuri. Icyo kivugo tucumvise cyaradukoze ku mutima cyane, gituha icyumviro cy'uko twosaba tugatakamba ko hoba itegeko ry'uko umwana wese w'umurundi akwije imyaka ajya mu ishuri rikaba itegeko. Kubera nka twebwe dusanzwe twitaho agateka k'abana, na cyane cyane abana b'imfubyi, abana bantaho nikora, abana bagendana ubumuga n'abandi bana bafite ibibazo, turamaze kubona ingorane nyinshi abo bana zibashikira. Hariho nk'umwana aba ari imfubyi akaba arezwe n'umuntu w'inshuti cyangwa umubanyi, uwo muntu akarungika abana bangana mu ishuri, iyo mfubyi nayo akayigira umukozi adahembwa, abandi bana bangana bagiye mu ishuri agasigara ararima, agasigara arasoroma, agasigara arateka, abandi bari batashe bagakirimbuka nabo akabandanya muri twa dukorwa two mu nzu atakazoza ariko aritegurira. Turamaze kubona ko hariho abana bari mu miryango ikenye cyane, hanyuma bagategerezwa gufasha ababyeyi mu dukorwa kugira ngo baronke icyo rirenza. Nk'abo bana iyaba ishuri ryari itegeko, haca haba n'ibishyigikira iryo tegeko, uyu mwana aho kwajya kudandaza kuko avoka zeze kugira ngo aronke icyo umuryango ufata, akaba afise abamushyigikira. Kubera abo bana harimo benshi bafise amahirwe yo gutera imbere ariko bakanigirwa mu menshi kubera ubwo bukene.
Hakarutimana Matias, ababyeyi banje bahuye n'ikibazo nk'ibyashikiye abandi batari bake, baragwara. Data yapfuye igihe papa yaza mu Burundi. Nta cyizere nari mfise ko mama nawe azomara igihe kinini, kuko mama yavuga ati nimwagera no mu wa gatatu mukamenya gusoma no kwandika ibyo bizaba bimaze. Ariko icyo nakoze naciye njya kudandaza ibyema mu mwaka wa gatatu na magi. Ibyo rero nabitwarana n'agasashe kugira ngo ntahane ibyo baza kurya abo tuvukana, kuko twavukana turi batanu, ariko umwe ahitanwa n'intambara, ubundi nawe ahitanwa n'indwara ntiyahitanye data. Maze gutora ku nkuru nkagenda mu mwaka w'indwi, narabonye ko kwiga no kudandaza ibyema mu bubare n'amagi ntibyokunda. Byasabwa rero yuko jewe ubwanjye mpagarika amashuri kugira ngo njye kuronderera umubyeyi ndonderere n'abo bana tuvukana basigaye. Icyo gihe rero nari namaze kubipanga ko byaheze, kuko sinashobora no kubimanaginga byose. Munyuma rero haza umuntu arambwira ati yacyo uhagarika kwiga, kuko twarayaze, arabona ko atamugambi mfise ko bari bamaze nk'indwi nka zitatu batanguye ishuri. Acaraza arambwira ati rero no kurangira ahantu wogenda. Ndamubwira nti ntibikenewe, kuko jewe ndazi kudandaza, ndandaza ibyema n'amagi, ibyo birunguka, ibyo bizombeshaho. Icyo yakoze yacaza abibwira mama, nubwo yarafise intege nke z'umubiri, mama aragenda acashikira aba babyeyi. Hanyuma icyo bakoze baci baduhereza amakayishure, baca inyuma yaho haheze nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine baduhereza amakayishure, baca bugura kantine yo gufungura mu Kanyosha, baca badushyiraho kugira ngo turafungura saa sita no mu ijoro, ubundi tukajya ku ishuri. Baraturera gushika mu 2017, mu 2007 pritom. Mu 2007 nararangije amashuri yisumbuye, nanje ngira amahirwe njya kwiga kaminuza, ndabirangiza hanyuma njya gukora nanje akazi nk'uko abandi bajya kurondera. Ariko ikimpimbara uyu munsi gusumba ni uko guhera mu 2011 nziko nabayeho ku bw'undi muvyeyi nanje ntegereza kugira icyo nkoze imbere yuko nzotambuka nanje isi nkayisiga kuko imbere yanje harabaje kandi nyuma yanje bazobandanya isi itararangira ari nacyo cyatumye rero ngerageza n'ubu ibe mbabwira harabo tubana n'impamo buri mwaka nanje mpereza abana makaye abana 200 ibikorwa FVS ikora jewe byankuye guheba ishure hanyuma ndiga barangaburira bampa makaye ishure sivyo gusa murumva ko ivyo bakoze ni imbuto nziza bateye kandi by'ukuri nanje nzobikorera abandi mukubibakorera bavuze ko ivyo twokora ari simpaka twugura ama organization twese simpaka dukora ibitangaza binini ariko ico nzi nuko jewe nzoza ndabika duke buri mwaka abo bana 200 ntagira kandi apana kuvuga ngo ninde niwo muri famiye abo muri famiye je suis obligé ko mu muryango bo ndategerezwa ariko umwana wo mu uwundi atari mu muryango abo nkagira ico ndabafashije ikindi nuko ndorora norora ingurube nkorora n'inkwavu nivyo ndabikora nuko nahisemmo ko nimiburi bikugira ngo nzi ko ari abavyeyi bameze nka mama nabo babayeho ubuzima nk'ubwo mama yabayeho nabo uyu munsi maze guhereza abavyeyi ndavuga ba mama maze guhereza ba mama ingurube 62 kandi nizera ko mu myaka nk'itanu iri imbere ngomba nimiburi iburi kandi zose nzoza kugura nizo nkura muzivutse nzohereze nimiburi iburi nk'abavyeyi bashika 500 mu myaka nk'itanu iri imbere nk'500 nabo bashobore kuronka umwavu baronke n'icororo nabo babeho nkuko basiro minimum ishoboke muhira iwanje maze kubyara abana 3 mfise abana 3 bamaraso ariko muhira mfise abana 6 ndafise umwana nahawe nabura mataru papuro ntazi se ntazi nyina namwise Mugisha Gayere kuko ariwo munsi bahimbaza umwiranda Gayere umunsi namutoreye ko ndamutora afise imyaka 3 uyu munsi umwana afise imyaka 11 kandi rero afise abana nanje 3 bari mu rugo umwe ari muri secondaire abandi bari muri primaire kandi abo bana nzobarera ndabashire mu bandi abana bandi bato batumana ndabwira nti mugira ikibazo ngo bazaza kubatorana ku matongo ariko nk'umuvyeyi nzomenye uko ndabigenza kandi murumva ko nshimira abavyeyi ko bandeze nanje nkaba ndiko ndarera abandi bakeye ibishoboka nta gitigiri kinini nshoboye ariko gitoyi nshobora ico mubona umwe wese ashoboye arabe hajye nyina tumbereye muntaranye nubamwe muri zone ubamwe mu kibano mbega hari umwana nofasha umukorere gito gishoboka kizo mubera kinini abana iyo atacufise nta nicyo ugira iki ugaya umukoreye gatoyi azoshima kandi bizogira ico bumufashije nanje uyu munsi ndashobora gufasha abandi kuko nanje nafashijwe iyo bandeka sinari guparvena gukora ibi byose ikirenze ico nanje nk'umwana igitugu kirakura ntigisumba izosi abavyeyi muracyari zose nanje nagomba ndabatera intege kuko nta mwana wanye nzoshobora gufasha ahubwo nanje umwana w'umubanye kuko nziko mushikira abandi mfise ingurube ubu ziri ku isoko zigira kuri 12 izo ngurube nta nimwe izogugwa munsi y'400 ndemeye nzobagabiramo n'imiburi iburi ingurube nziza 2 zice zigisha umwana muzocagura uwo ari we wese cyazi mugurira makaye ndabashimiye murakomerezaho ivyo mukora imana irabibona abantu dushaka kutazo bashimira uko biba bikwiriye ariko imana yoyo icambere irabibona iravyandika izo vyibuka kandi zo babehera igitsibo murakoze
nitwa Rukundo ni hako hama haba habandumwe mu banyeshuri FVS novuga yakuriye gucavu hanyuma imbere yuko jewe abantora kugira nje muri FVS nari mu buzima butoroshe cyane ahantu nari mbaye byarashika tugafungura rimwe ku munsi cyane ndetse tukanabibura hanyuma mu mama araha arambariye ati rero wewe narumvise ko hari abantu bariko barandika abantu aho nikora hama aranyemerera ca ntwara kwa nyumba 10 aranyandikisha maze kunyandikisha rero baca baratwandika mama maze kutwandika cuca turatangura baratwigisha umwuga hama batwigishije je nahisemo umwuga salon de beauty ego hama turatangura kwiga baranadufata neza cyane yumvire nawe abantu bakwigisha hama bakongera bakaguhemba tubyize bacha duha certificat ikigeretse ko kuri ivyo byose bashobora dusohora baduha ibikoresho ubu twarashoboye kwigurira ibintu byinshi cyane yari ubwa mbere yari salon de beauté isanzwe ubu twaciye tugira salon mixed ikigeretse ko tuca turagura intebe nini yo muri casque ivara 300,000 kugeza ubu natwe turiko turigisha abandi banyeshuri kandi kubera natwe twavyize ku buntu abo banyeshuri turiko tubigisha natwe ku buntu
mwabonye nk'umwana w'umukene yajara sibishuri kugira je gufasha nyina udukogwa ariko tugiriva kwe turamumenya yabaye uwa mbere mu ntara ya Gitega yose muri cyakibazo cyo mwaka wa gatandatu ariko agacaja kuba umuyaya hanyuma tumaze kumuzana ni umwana yabaye uwa mbere mu mashuri yisumbuye ubageze mu wa gatatu muri kaminuza muri mu gisata cy'ubuganga kandi yarakoze kijya kibazo cy'ubuganga murazi ko kigoye aragitora mwumvise abana bandi mubyeyi amaze gupfa bateze guca bajya kudandaza amagi n'ikaranka kugira ngo batunge barumuna babo ariko baronse ubafata mu mugongo murabona ko babaye abantu bihangange basigaye bafise ubutumwa mu Burundi no mu bihugu mpuzamakungu mu by'ukuri Burundi buri ko burahomba cyane igihe tudashoboye gusama abo bana hariho benshi bovuyemo abantu bakomeye cyane bateze imbere igihugu cyacu ariko yaba hari iryo tegeko ry'uko bose bajya mu ishuri hacaba n'abashyigikira igihugu baca bajamwo bakabafasha kugira ntihagire n'umwe asubira inyuma hamwe iryo tegeko ry'uko kwiga ryo bitegeko ku mwana wese hagati y'imyaka 6 n'imyaka 15 hari abana benshi boca barokoka hariho nk'abajya abana bagenda gusega mu ibarabara aho ko umubyeyi yariwe afata ingufu zo kuja kurondera igitunga umuryango agaca yorohega no kurungika kana gusega abandi bana bari mu ishuri n'abari gusega kandi katazanya amafaranga hajya karakubitwa murumva mu by'ukuri yaba hari itegeko cyuko abana bose baje ku ishuri nkabo bana barungikwa gusega abo bana baje gufasha gucurumba bakiri bato byoca bihagarara ariko turazi yuko hategerezwa kuba n'ibintu byo gushigikira kugira ngo igihugu gishobore kuronka uburyo bwo kuba abana bose biga ariko hajya byose ni ntumbero iyo igihugu kimaze gutanga intumbero abashigikira igihugu baca bayikorera ko bakaza gufasha biva ku ntumbero igihugu cyihaye hanyuma abandi barakurikira.